madoda anxiba impahla eziduri asela ibhotile zotywala eziduri niyayazi idrosali uba yimalini niyakwazi ukutya uba yimalini
umntu ade anxibe isikipa se-4.5 kodwa umntana uyalila akanakutya
nibhadlile loo nto nibhadlile
mna ndazi i-fish oil uba yidura kangakanani ndazi iswekile uba yimalini ndazi ingxowa yamazambane ukuba yimalini
ubhekisa kubani xhakalakhe ubhekisa kubani ubhekisa kubani thenteke wangasela utywala budulu ngoku
m suba nexhala Jwarha mna andithethi nomfi
sukoyika sungcangcazela mna andithethi nendoda efe ethwele umnqwazi
andifanga mna Tell me, I'm going to close up.